This is Kevin Obidi for African Hotspots, reporting live from Lusaka. What's your name, sir?
Name's Mwila.
You seem to be oozing with Zambian flavor. Tell us what that is like.
Well, Zambia's pretty much like any other African country. But Zambia's more... How can I put this? Can I just put it all in a song?
Waumfwa. Recovery. Waumfwa.
XYZ Entertainment.
Waumfwa. Hishina liaparezi ni muida. Waumfwa. Bajefe wanji tafeni tizo. Waumfwa. Matero taisho tapo muriashi. Waumfwa. Dombera abashana pazedi. Waumfwa. Kumina sutuari chindi kakabwari. Waumfwa. Mikusu shida shina shitikusha. Waumfwa. Kapenta na mafeti tafiburo. Waumfwa. Mapiza na mapega fia mtengo. Waumfwa. Tuari wina po Afrika kapuku miesu. Waumfwa. Tikombe chida chari po kumiesu. Waumfwa. Charipo mukapa tikumiesu. Waumfwa. Batu witu mwena motu kachipoka. Waumfwa. Vipi kumiesu musungu. Waumfwa. Meshi nafe kuishiwa ni gai. Waumfwa. Hero kumiesu teru mundo rwimbo. Luari po kapo luari rira. Waumfwa. Kumiesu tuari chindika Jehova. Waumfwa. Kavumba wesu tula mutina. Waumfwa. Kuwembe koke tula vembo kati. Waumfwa. Palasi no kuposa kwepe pwati. Waumfwa. Zesko kumiesu ema light. Waumfwa. Eva kontrole fya malaitu. Waumfwa. Wakari kukwasha no kushimia. Waumfwa. Bati wakari pasana kukushimia. Waumfwa. Mango kumiesu ema hapo. Waumfwa. Yani tusawa fekuru kungu. Waumfwa. Sopo ya kuwashira ni safu. Waumfwa. Pasande na ukaka kapafu. Waumfwa. Keke emfya shwezi bonzi. Waumfwa. Kufikonga fema tiba wa Mzambia. Waumfwa. Ratsa rwimbo futi na buju. Waimba mupoizu wapakona. Waumfwa. Kumwesu sidi vamuita sidi. Waumfwa. Gani Victor ni Vic Malo. Waumfwa. Gani David ni shini Devi. Waumfwa. Gani Precious atipure. Kumiesu Christmas kudia rice. Waumfwa. Rice ya nkoko na potato. Waumfwa. Wala sapo kiti ya new. Waumfwa. Ama fireworks tayabulwa. Waumfwa. Ife bus na buju ni spark. Waumfwa. Bus driver taku watapwe laki. Waumfwa. Kanishita kuli kukora ni shivaikatia. Waumfwa. Haria na passengers ni shifia pena. Waumfwa. Kumiesu knock knock ni odini. Waumfwa. Hello, welcome, ni karibu. Waumfwa. Kumiesu sampo waija dionko. Waumfwa. Hukudia mabo kono tifoko. Waumfwa. Kuno XYZ ema kari. Waumfwa. Ichikubi jachirira tawariko. Waumfwa. Hafunika emu ine wakarindula. Waumfwa. Heo panga new veje ni karindula. Waumfwa. B1 na shupo na masikrit. Waumfwa. Rico heo pangire na beat. Waumfwa. Kantu na pesha na mavoko. Waumfwa. Pari bobi nshara ndepona sana. Waumfwa. 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 Iwe na waumfwa. 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 Waumfwa.
No doubt.
Waumfwa. 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 Waumfwa.
XYZ Entertainment.
Waumfwa.